Afro Media Production.
Adhan horay ku jala hadir nawa kuraba
Aniga hami badaniya ho igu soo cishaay.